babundo sisesikathela ama structures akhandwa lisuka le ku province namhlanje suka wena eParliament le sazokhanda i-structure la emaplazini akumakomita khandiwa khona la namakomiti amakhehla namakomiti ezalukwazi namakomiti eingane nizowakhanda la makomiti kuze kube nini manifuna nizokhanda amakomiti hayi sizokhanda amakomiti eyinkinga zenu iyinkinga zethu iqhamukaphi iqhamuka kube lungu njalo nje manifuna nizokhanda amakomiti nizokhandela amakomiti eyinkinga zethu nibasabana belungu ntosi yini ezuthileni nizokhanda amakomiti nikhandele abelungu belungu behlupha thina njalo nizokhanda amakomiti manizokhanda ama-structures nikhanda amakomiti abantu emva kwaloko nisabukuyokhuluma nabelungu nizofaka umlungu oyedwa lo mlungu ongekezela kanye emhlanganweni waleso structures lawo makomiti besenwakhandile uyahamba kulo 5 years ntosi hamba nalawo makomiti asala hamba zivutha ogogo nabo abakhona bangamakomiti omfumane lapho amakomiti ayekhandwe yini usazokhanda amanye futhi nawo amakomiti ngoba kusaba belungu nabasaba wona belungu ngiyabonga.